¿Y?
Y sigue. Jojo, umai na. Eh, umai na Yuki ne.
Ah? That's me.